gudboonu iska carsaday garabada jira isku gahar noday lamana gudboonu iska carsaday garabada jira isku gahar noday
Kulu kayil oo aan gurin